Muchaka cha 2019, Amalawi titavota apo chisankho chosankha mtsogolo wa dziko lino presidential elections. Gulu limodzi la anthu limene ndithunali patsogolo kuchita mademo kuti chisankho sichinende bwino anali anyamata akwa Msundwe mu boma la Lilongwe. Amene wandithu anthu ambiri ankangotchera kuti Msundwe barracks. Ndiye lero pa Nyasa VoiceBox tabwera ndi audio ya Justin Gabriel amene akunena kuti iwo acha ndithu akupepesa ku mtundu wa Malawi kunena machita zinthu zimene zija munthawi yakusadziwa chifukwa kuti ankaona kuti ngati achakwera ndi mtsogoleri yekhayo amene atha kupeletsa dziko lino patsogolo komanso kuti mioyo yawo itha kusintha. Ndiye wabwera pano kudzapepesa mtundu wa Malawi kuyamikira Bon Kalindo komanso akufuna kuwawuza Amalawi kuti ngakhale iwo ali anthu akwa Msundwe sikuti moyo wawo asintha kwenikweni ndipo ngati Amalawi akuvutika iwo aso ku Msundwe akuvutika nawo limodzi. Siwiri poti ndiwa ndako Msundwe ndori moyo wawo ukuenda bwino. Ndiye tili kalimodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti a Justin Gabriel akwa Msundwe akuti bwanji pamene dziko la Malawi likuyendera pansi pa ulamuliro wa mtsogolo wa dziko lino olemekezeka Dr. Lazarus Makathe Chakwera pano pa Nyasa VoiceBox. Ndiye tili kalimodzi ndipo kumapero tikupemphani na Malawi amene matitsatira pano kuti put your comment section your comments in the comment section below kuti kodi zimene akunena Justin Gabriel mukugwiza nazo kapena simugwiza nazo ndipo iniyo mukuona kwanu dziko la Malawi utogoleri, governance, komanso kusaidwa mwenye kwa malamuno kukwenda wanji ziku lino lathu la Malawi kuti tonse titsipita patsogolo. Ziku wambiri potsatira tikuonani in the next one.
Yes, Amalawi anzanga, ine ndi Justin Gabriel kuno kwa Msundwe nsewa njinji. Mene ndati kwa Msundwe aliyesi wazindikira ndithu. Mwina ena ni mkutumane kuta haya kuna masali kwa Msundwe ya siwa kwa Msundwe ya kungonena. Aine ndi wakwa Msundwe ndi makala pa trading peni pa Msundwe. Msundwe ya zungulidwa ni mizi ngati hii, pali Malabada, pali ndevu za mwai, pali kwa kachere, ne pali ujitsiro, ne pali kwa kachire. Nda chula madela wa joli nga jore, antu amene muli pa Msundwe mwina mkuzumana ngati ndi unama. Nda funa ndi ankulepo kumbali ya audio imene ya trusa Bon Kalindo. Bon Kalindo ni muntu wa 10 komanso ni muntu oganiza. Ni muntu amene sayang'anira pansi zinthu zikamaonongeka. Bon Kalindo ni muntu ochangamuka, ni muntu openya patali. Koma ndikuona ngati kuti Amalawi anzanga tikumaweramira pansi kwambiri. Bon Kalindo ali yekha yekha. Ndikati alieka yekha mu university chifukwa choti nthawi ija anzathu kumenyera ufulu achina Tipepese achina Ntambo anthu aja malimbisana mtima koma ndikuona ngati kuti Bon Kalindo sitikumuchita support sitikugwirana manja tigwirane manja kuti Bon Kalindo tizimpasa support kuno kwa Msundwe inde Tipepese kuli munthawi yakusadziwa Mulungu anatayirira ifeyo tinachita zinthu ngati kuti tikuzindikira koma sitikuzindikira boma la Chakwera timalitenga ngati kuti ndi boma lokhalo limene tizaonetsa kusintha koma ayi ndithu ndi boma lokhalo limene latipweteka latichita nkhanza. Ana abwera nditi ngongole tawo tanifi. Ana denga na ntuwe denge kanifija. Sa kuna mize ni akula kutu kwa Msundwe ntuwa kusanga lala. Siti kusanga lala kunena jirungamu. We are not happy. Ana abwera president kutu kwa. Adati lo njeta zambili mbili. Palibe ndi kimozi yuma jimeneja jirika. Ndipo ifeo kwa Msundwe kuno taluza jikulubiriro ni nkuluyo. Ndalama zimene akupereka kukasia kwa kabudula kutikuti adapatula ti eka lolo sakugawiridwa ndalama ti eka lolo akuti chifochode ti eka lolo amasapota kwambiri DPP there is no way kuti azilandirano ndalama za mtukula pa khoma ti eka lolo sakulandira ndalama zija za ngongole zimene zikulandira anthu akukasia tisakunamize na akulakula anthu akwa Msundwe sitikulandira nawo ndalama zija ma 700 yakuti acha mukunena ayi auri chifukwa choti atiye kalolo anali mmodzi amene amasapota kwambiri DPP andi nditokoze kwambiri ati ekalolo ndi munthu oganiza kwambiri komanso ndi munthu kuti amaona badali amaka kuti awidziwa adaidziwa kale MCP nkhaza zake tiwayamike kwambiri andi alikhululukireso kwambiri ati ekalolo ndi munthu oganiza ndipo ndi munthu wanzeru ife akula kuli kwansude tuvulika tibwere poera apa patisakunemizeni boma la chakwera ndi boma la nkhanza ndi boma lozunza palibe chimene chikuchitika ndi chimodzi chomwe chimene adalonjeza palibe palibe olopang'ono palibe kuthenga wanga kwa president ndu achakwera masiku amatha ndi kugona masiku amatha ndi kugona izo ndiye mudzidziwa zikuoneka kuti tidakuyikani pansana pa njovu pamene mukulephera kuona mame amene ali pansi koma mukazatsika muzaona mame amene ali pansi chifukwa mameo mundawasiya kukwera pansana pa njovu koma mwaiwala kuti kunja kuno kuli mame anthu avuvutika anthu kumudzi akuvutika taonani shuga kupangidwa kwankuno ku Malawi achakwera shuga kupangidwa kwankuno ku Malawi zoona mpaka shuga tikagula 4000 shuga anali pa 700 kwacha tangokhala tuchere tukuyang'anani tukuyang'anani kwa ifeyo tangokhala chere tikungokuyang'anani zimene mukupangazo koma ikubwera nthawi inweyo ku state house kumkalakala kakuchokako ikubwera nthawi imene itakukonzekerani ku state house ku mukalakala kakuchokako timakusungirani tulemu inde zoona anthu ena munawalemba ntchito ku state house tikuthokoza pamenepo koma mudalemba owerengeka amene kati mudalemba 4 kati 5 kungoti phimba kuchabe maso basi koma silingathokozeso zimenezo ndili munthu woyipa zedi anthu kumudza kuvutika ine mukuyang'anira zinthu zikwera mtengo siku ndi siku ili muyang'anira muli ziko momuno ndithu katangali akuchitika ndiunazanu zikumaba ndalama ili muli momuno a president sindiyankhula zambiri ndingalakwise china ndisana iwale before I go ndinaona kakripi kena kake ka asilamu asilamu aja ndi azibale athu iwo aja ndife komanso asilamu ndi anthu odekha kwambiri ndi anthu osapupuluma pa zinthu asilamu pofika nakuti achita nkhondo amayamba aonesesa kaye chinthu chokodi nchabwino kapena choyipa ndizikuoneka kuti asilamu mwayamba kuwasankhaso kodi mufuna tidani Malawi muno mtundu ndi mtundu ukirani chifukwa cha inoyo achakwera chifukwa cha inoyo uthenga wanga wina uhire kwa vice president achilima inu munali munthu mmodzi amene timakutenganinso ngati munthu ochenjera munthu ajakapo munthu achinyamata amene mukalonjeza zinthu timakenza kuti zizachitika kodi kampeni yanu ikubwera mfuwa muzatiuza kuti chifukwa choti wapakali asaimba bero kodi inoyo ntchito yanu ngati vice president ngati chilima ndiyotani ku chipani chimene chicha alliance ntchito yanu ndiyongolandira ndrama kukhala pansi ntchito yanu ndiyolandira misonkho ya Malawi achilima ifeyotu tilinanu mawu timakukondaninso kwambiri koma zimene mukupangazi mufuna Malawi muzatipusiseso akuluakulu kumpandoko ife tatopananu koma likubwera tsiku muzalakalaka kuthawa Malawi ino ndatha ine wanu Justin Gabriel kuno kwa Msundwe mukandifuna mundiwuza kuti ndikufunani komanso ndipemphe anzathu amene muli mabungo omenyera ufulu contact me tizilumikizana ndizikuudzani chimodzi china chilichonse ndizikuudzani palibe vuto ayi tatopa achakwera tatopa kulandira ndalama za mtukula pa khomo kumachita kusankha akukasiya ukhaukha akwanu kodi mavoti anthu akwanu kukasiya angakwanire inu kuyikani pa mpando wa president anthu akwanu muganiza ngati mwana bwanji koma mulungu azikudalisani.